Twalisa wanangala gatasha. From 2023 to 2024 angish. Mfundela na nawe. Machana ya master C wakutara wa silent killer female angish. Pezu kumakatara. Nayo Queen C. Nayo small Lisbon. Ngetu was fundela na nawe. Twalisa na nawe.
Say I